yo. Hey, kausobona. Izobona lamanyala ngithe manje izowenza ekhaya
emzini laba. Izobona amanyala mna?
Ewe, izobona. Ngifuna ngalokubela igqini.
Jo, hayi soze ngibone kwalonto.
Akho ntombi.
Uthini nangwe?
Akukho ntombi apha.
Hayi soze ngibone kwalonto.
Umzini laba okelo. Nize ngokwenda nonke ekhaya. Ngizolenza lamanyala. Lo mntana uyanjani emzini enje?
Ngibonile ke lo mntwana sisi kwango kusiza apha uvele wane chiki kwa uba kuthi oko kuthethwa ngoba sizo wo
dawu ke ndiyibo
ayoyiki baba
inkomo nazo buhlanga
wo
zange libe khona
ithume lesihlalo lenkomo
ekhapha
wo
uba koko kwenda kwenu ke oku kubangela ba sibe sehlazweni ngoku nikhulisa abantu ngendlela engayiyo njaka bhuti lo
silakhe
Lake, Miss, Akontomba akukho ntombi
awuyithethayo
akho ntombi
xa usithi akho ntombi uthetha uthini xa usithi akho ntombi
uyandiva
andikuva ndicacisele ngoba kaloku unobuhle undimaze hlela apha endlini mna
undahlula
zange ndimbone nangemini enye yintoni ingxaki yakho dadobawo nam nabantwana bam nomzi wam ufuna ntoni kanye kanye apha emzini wam
mamela ke ntombazane yasemzini uyabona lo mntwana nazi inkomo zigcwele ubuhlanti ulotyolwe kanti usibizela lamanyala yokuma basemthekishe
yeyo dadobawo eyandifuna ifuna ntoni ufuna ntoni kum zange undamkele ndifika apha kulo mzi ungafuni oyena nto ifuna apha kum yintoni kanye
khetha ngale nto yokukhulisa umntwana ngendlela engeyiyo
lo mntwana dadobawo funani ndiyeke mamncinci othukane
nami
wena sizange ukwenda apha emzini angikwazi ukufuna ntoni apha lo mntana bendithe makaloki makaze azokwenziwa ngabantu basekhaya
nomntwana
kanahlukanene
namaasihambe
isuka apha kuwe
kwayilentouhambisamanyala nile andibonele libhabhatale ngulo mtshakazi libaleka nalo mntwana ngoba liyayazi le nto menemene
izawuthwani ke ngoku sisi le nto izawuthwani
endazi ndiphi
kuba kaloku bekufanele uba kuhlalwa phantsi ilungiswe ngoku nanko ebaleka nomntakhe emrhuqa ephuma naye
yintoni ezawulungiswa laa mntwana uye emzini and abantu balaa mzi ngabantu abaya bayayazi yonke into
andoyikasihlazekile
ekhathini
elingaka lona ihlazo
sihlazekile
zake zaphuma zangena inkomo
ayiqhelekangake laa nto
wo
kodwa ke kulungile zake sitsho ke sidibanisa amawethu kuboniswani uba kuzawuthwana ngoba ayikho le nto
ufanele noba ngadityaniswa kaloku noba lingadibani ikhaya kodwa akho nto inoba senziwa xa kunje sekonake
sihlazekile
ziyaphuma inkomo
sihlazekile